Kagwiriside nchito katumbali. Choyamba, mukuyenera kusiyanitsa matumba awiriwa ndi kuonetsa kuti thumba la plastic la mkati ndilosaboka komanso lilibe vuto lina lililonse. Chachiwiri, onetsani kuti mbewu yanu ndiyo umabwino, ndipo ndiyo samalirwa komanso ilibe tizirombo tononga mbewu. Tirani mbewu pang'ono muthumba la mkati la plastic. Izi zikuthandizani kuti muike mthumbali muthumba la kunja. Mukatero pindani kutsogolo kwa thumba la mkatili popindira kunja mwankata. Kenako pitirizani kuthira mbewu yanu mpaka idzadze mopitiriza theka. Kenako gwedezani ndi kuchinyira bwino kuti mipata yonse itsekedwe. Mukatero tsekani kutsogolo kwa thumbalo. Kenako finyani thumbali ni manja onse aviri kuchotsa mpweya wina uliwonse omonga tsalire mkati mwa thumbalo. Pilingizani thumbalo poonetsitsa kuti mpweya usalowe ndipo mangani molimba ndi chingwe cholimba bwino. Kenaka mutha kutseka thumba la kunja mukatero zatheka. Koma ngati musoka thumba la kunja poonetsitsani kuti mukusoka mosamala kuopetsera kubola thumba losalowa mpweya limene lili mkati. Musaike thumbali molunjika pa dzuwa komanso onetsitsani kuti thumbali ndilotetezedwa kumvula kuopetsa kuti mbewu zanu zinganyowe. Sangalalani ndi kasamalidwe kaufuluka mbewu zanu mopanda kupopera ndi kuthira mankhwala. Pulumutsani ndalama komanso zakudya zanu pogwiritsa mchito matumba osalowa mpweyawa.